connects back to back to faster than a dawn and some gypsies. She just wants the way. You got the right to power. Barroom driving. Far away, in far away, the silent moon in the blue. Once laid down, laid up. Come a long way to get this excited. Lay down, lay down. She just wants the rain. You got the right to power. Barroom driver. Far away, ain't far away. The Saturday's moon in the blue. Da 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 da. Lean down, lean down, down, down.